Radio kwa tasi ni mwibambe. Ntasi ni mwibambe. Ihuye n'umuhinga mu burimi, rero n'umuhinga mu burimi kabisa. Ndabyumvamo ndabizi. Kugeza uno munsi wonyigisha gutegura plan d'affaires. Mugabo ibintu bijyanye na pratique nayo ndabyumva. Kandi ngabire ziruzuzanya.
Kandi unayimazemo n'imyaka myinshi.
Imyaka 16. Murundi, Burundi. Harabantu bafise ingorane mu Burundi umutunza ari ingorane kandi umuntu afise ubwenge arafise ingorane ubundi umenga bakeneye ibicucu nyine bijya nyine kikira umwe bitundana hanze nyine kandi umuntu nyine kumbe mu minsi tuzoba tuza n'amamashini ari yari mangaha
yego
twatira kamo rero leta irongo nyine icuba mu kuri gucacu
yego
umukuru w'igihugu cacu hamwe n'umushanje w'ubworozi mbere n'amashinga amateka n'amankengo z'amateka bayintumbera uburimyi ku by'ukuri umuntu wese abyiyumvamo cyane abanyamitahe
ya wakuye amase bujumbura yazani no mucahoze
amase bujumbura y'imiliyoni 20 cyane gura n'amafumbire y'ikizungu harimo nishwagara kwa nkaba harimo pH nyinshi abarimyi nka bakarutwa twedukeni umubonano w'umwihariko w'abarimyi nyene barima nka ba professionnel kwaona nyene cyo mukuru w'igihugu tukamuyagira kari ku mutima nico kugwa mu burimye ko muri mwaka rw'amazi imyaka 16 mu burimye
muravyumva
ibyo se ndazi byo kugwa kugira ubunyumere neza gisataka imere neza no buhinga wabonye nagiye barimo bacira bajya bene gihugu kandi arabantu kwago na bandi bawe nde bavuga bari mu 190 aho kuvana tichiri ruko kwa zubona mwanya barabyononye no kwa hahanwa nyene weza bose bazobimenya hagiye zomya ati kwa karo na chiriri yuko yateragi yuko twabonye kutubimenera uko hagiye zosanga mu minsi hagiye nkazamuruta aho twakoreye nagwiye wabonye ibyo babyita amaseburi myabi ya byino bavize ukuntu amazi bayagomera ntarengade ibintu yede je ndabona mbere umenga norira mu gishingo c'abanyagihugu ivyo rero kumbe bizogenda neza kandi byo bagomba burya leta hari ibintu bitatu yokorera ko
ibihe
Okay, bagenzi. Mwaramutse. Okay, ninjye muri bwa burimye. Ndahantu mu ntara ya Cyangozo. Muri komine Kigamba. Nkuvuga ko kuva ku ikaburimbo gushika aho ngiye. Turi muri ya ntumbero nyene. Yo kwereka uburimye abarundi. Uburimye bugiye butandukanye. Yego. Kiriki nangaje nuko nshitse ngaha nkasanga kubera ari kure cyane ikaburimbo kubera ari kure cyane y'ibisagara umuntu ashobora kwiza imyaka irenga 30 atarabona ikaburimbo nukuri okay aho hantu rero hameze gutyo niho tugira twige bijanye n'uburimye muguma natwe byinshi turaza kubitahura hamwe okay right
agaciro media tubifuriza amahoro y'Imana n'abantu amagara meza n'amafaranga kano kanya nkuko muzi twama turiko turatembera ahantu hatandukanye cyane cyane muri ibisata by'uburimyi n'ubworozi kano kanya turi mu ntara ya Cyankuzo komine muti n'imishiho komine mishiho niho twagende rero mutama mbona nkira karori benshi mudukurikirana musanzwe muzi mumaze kubona umurimyi yewunyoye mutatu kuramutse cyane
Ego
tugusanze hano mu ndimiro iwawe turiko turabona ni hegitara ni sinzi uko hangana mbwa mbona ni ibigori bikiri bitoya ariko byiza cyane kugira rero wimviraga mutakuza gukorera ino muri ino ntara ya Cyankuzo usanzwe wibera mu Kayanza byaje gute bimeze gute
bo singaho nyene ha mu ntara ya Cyankuzo tumwe turakora mu makomine Kigamba
Ego.
Na komine mishiha.
Okay.
Ntara ni ya Cyankuzo. Ndize tuma turakorera no muri Rutana. Bita imunzu mu Rugamba.
Ego.
Tuma turakorera ni Makamba. Aho bita mu misasa leta ijya mu leta 15.
Ego.
Yego nkuko twama twavuze ku Imana yaduha ingabire yo kurima no korora. Tuma turabikora cyane. Aha rero nkuko muhabona ngaha. Aha rero mwaka karere kose aho ndagorokeza amaso niyo hakujya hose. Aho uza gusanga
okay
Sasa muna chanzo cha kumbuli wa kusana. Zangatikunde, kumbura. Somaro inga mirongo tatu, mirongo tano.
Okay.
Zikitangine kumisozi chereiro. Uwundi nawe buja kukikere yukitaye muruzi. Ugishiza hao chama.
Okay.
Kandi buja alibi no bujikisho mungono.
Mwachitse intege mwagumye murondera ikindi kibanza cyagutse
cyo gukora cyane uno turi mu cankuzo naza kubona ibibiti twasubira ibiti kama by'amashamba yake mwa tano rubaho gopfamwo ndetse icyo gikosanga nani kino gikoresha ni naho uza kubona hose n'amashamba gusa
n'ubundi aho tuzananye hose kugira dushike ngaha nabonye amashamba
Nao gendi bilo metero mirongu tatu gendo cha umashamba gosa.
Nunga hambo numengu na anu hahori shamba.
Yini suka ya mbele mumia haka. Harawa nafisi mwaka mirongu tano vratu kufakutu vangani tuwalipuka wune harimu. Haruna wawu nandungu nda harima. Pakanatinya. Na hazi nyaba sore wingozi. Basore mukayanza. Barazawasi tulipyo vishitzi.
Yi shamba. Mbuna alaha no donke hukori gwindi miru.
Mbiga nao tugie ni chokini.
Mbona
ko moni ibiti naro
Yego mugabo oya nkuburana nkirishamba ryose niri nini aho twarigendeyemo kandi ntiyari yakwe ikintu runaka cyo harimo
amashamba yino igaho se namashamba gose
eh
aho tuge
Yego
nti wagenda
amashamba
donc bo sinzi ko muri abarimyi banini banini kano karire mu maze ukamenya muganga hawe urabona uri kuraga koreramo donc byogenda gute ngo aho cyakorego rero burimye bunini kuko urabona hari isi ndimwe nini cyane kandi garagara
ibikuna ni hamwe ni hama ari ibintu byakora ni byi abamaga bageze nk'inama ntari byo bakangira nk'umukonsulite
eh shobora muri ibi by'indimo
no fasha n'iki no bakugira kimwe korere kuri
mugavirema ndiko nabona ahantu hapima amahegitara menshi menshi Atwa agende numwanya munini.
Sahonye. Now to doing how to be utubona murima yuko uri hagati y'amashamba gusa. Hakubitu yo murima kibazo nageze nabuze ngurira amasinka kuko hari nka zitembera na abantu basaserinka.
Donc amasa chakina
cyangwa amasa kina inza kuya kuri bujumbura.
Ya ya ya. Wakuye amasa bujumbura yazani no mucahoze.
Abuze amasa bujumbura y'imiliyoni 200. Chanagula na mafumbire ikizungu harimo nishwagara kwa nkaba harimo pH nyinshi ndagerageza kurondera mafumbire ikizungu ashika nishwagara y'imiliyoni 10 ariyo tumwe twakorera murima w'akarorero
yego
ariyo urumva tumwe twarameneye ubwa mbere mu ndwiza bimaze kugira imitsi cyo rushira ko iyo bita totahaza Chane yire mu gifaransa
yego
aha rero mu minsi nko mu ndwi zitatu dusanga hari umurima nyene bingira
ngo uti ubwoba
murima mwiza wakako
twe oya ariko n'ubundi ko ndaraba mutambona ari nibigori byiza ubona ko biteye igombo ku buryo mugabe urumva ko hari amazi imyaka myinshi hatarimo ngira ngo
bon je nama nabe kuri televiziyo cyangwa ku maradiyo ko atasi ni mwibambe ntasi ni mwibambe ihuye n'umuhinga mu burimi rero n'umuhinga mu burimi kabisa ndabyumvamo ndabizi kugeza uno musi wonyigisha gutegura ama plan d'affaires mugabo ibintu byaje na pratique nayo ndabyumva kandi ngabire ziruzuzanya
kandi unayimazemo n'imyaka myinshi
imyaka 16
yego
navuze keshi nuko nagiye mu mahanga ndabaza itatse ne zirayereje ubute kanagabo nahandi bihugu nyine bagakari bikoye no kurima
yego
ituma jenge nangaruki wacu uteze imbere y'ucanye n'icyo bari mu bwo kuyama yavuze ati umuvuko ugira amahera n'umuntu ronke cyo urya abantu kamenga zobibazanira ariko ntibatahure ko abarimo arabakebura
jenge kugira nabo ariyo babikora
ariko bavuze twasaba ko tudushira mu ngiro kandi uravye n'umuntu avise vizu yo guteza imbere igihugu ashobora sanga abantu baranamugwanya bamutahura kugira abonye mu Burundi Burundi harabantu bafise ingorane mu Burundi umutunza ni ngorane kandi umuntu afise ubwenge afise ingorane ubundi umenga bakeneye ibicucu nyine bijya kije nyene kikira umwe bitondana hanze nyene kanga umuntu nyene akandamiza abande abo barabara bemera kandi abusanga umenga nta ningwandi bafise nka Karoli je ndumwe rero nifuta bibitera imbere bice mu gitara cyo nyine ubworozi
yego
je no kure sande mukozi w'Imana muri igize panekote je siniba ntano nifuriza nanje kwa nyiba ntano nifuza kurenganya nani niko na nkuwundenganya yo tuvuza ko bakugirira nawe no kugirira abandi je ndamaze kubona yuko rukiza kwa barundi ari uburimi no bworotse kandi ari kwa kurima kwa kundi ari uravye nkari ya kujya hose horima kijambere iyo myonga yose waboneka rima kijambere abona nka aye urimye nka mahegitari nka 500 mwoko ubonaho je abantu bangana
beshi cyo
ifaranga ligira gaciro bagira transporto aba je ni nkina bamutari ne kumunsi ndabashorera umutare nkeje ubundi hijeje umwe kumunsi namurishimo 156 twagiye ahantu mu yindi commune yiyo ahantu ndimo ndaraba matere abantu ubundi ndahamagarira kamo ugwaruko rw'abajeni ruze rugira ingufu muraza kubona bamwe muri bo yego barimo bariteza imbere mu burimyi
yego mugabo imbere y'ibyo gamota nk'intara cyankuzo uvuga ko kugira urindi wizamo nuko ari wabonye ko mbure ifise indimiro nyinshi donc ahantu hashoboka uburimyi kandi hashobora kuba hamera mu gihe rero uno munsi leta nayo isanzwe irikirahimiriza abarundi benshi biteho uburimyi biteho no bworozi akamo kuri leta kubakahe cange abipfuza gushira imitahe mu burimyi harimo n'abarundi baba mu mahanga donc diaspora
bo ikintu cya mbere notera kamo leta nuko yokorohereza abanyamitahe Tinda zina barundi benshi nagizigana kuri YouTube nagize Arizona muri leta zumwe za America n'uwitwa Yaga Samuel kandi nawe yaraje ari asosiya nanje iyo ama project duhurira ku y'uburimi iyo yita Centre de Progress Masse de Burundi yarazanye na mamashire nane yo kurima mbere na telegram yazanye hariho mu minsi ubaho turimo twasi tubishitse kumbe mu minsi tuzoba tuzana na mamashine ari yari mangaha
yego
watira kamo rero leta irongo nanye n'icuba mu kuri gucacu
yego
umukuru w'igihugu cacu hamwe n'umushanje w'inubworozi mbere n'amashinga mateka n'amankengo za mateka bayintumbera uburimyi kuvyukuri umuntu wese abyiyumvamo cyane cyane abanyamitahe urabona kuvyukuri uburimyi bwo mu Burundi ni bwa burimyi nyene umuntu arima umenga arima ivyajya no gushora umuntu arashora shonje kubera hari ibyo bakeneye byasaba uburimyi rero urimo abaprofesiyoneri nka ba Karoli nka ba Gatabazi bitwa barishari n'abandi bo muri koporosebo ishami ryitwa koporosebo bagwiza mbuto bisaba habe uburimyi profesiyoneri nyene uburimyi bw'abanyamitahe abo rero leta nuko yo intumbero ico gisata bagashora hanze ibugandi bari kwati nimutse munime ibugandi urimye ibintu shori ushaka
ubona
urimye ibintu n'uburengano mupaka ubaca bakubwira ati tuguraya mu mise twa ipfa n'umushiranganje ubino ukora zari mashinga ibiciro ku bintu atazi n'ukuntu n'amahera washize mu kunangana ibyo bikababaza baremye twize rero ko rero nyakwa mushiranganje ubino ukoroze mushasha azotabura abarimye nka Karoli akabashigikira akaba gashaye intumbero nziza ku buryo umurimyi yumva mu bushanje bw'urimi n'ubworozi n'umushanje bw'urimi n'ubworozi nawe akiyumvamo abarimye bagenza turagirana ibiganiro bishobotse abarimye nka bakaje twedukeneye umubonano w'umwihariko w'abarimye nyene barimo nk'aba professionnels tukabona nyene icyo bari mukuru w'igihugu tukamuyagira kari ku mutima nico kugwa mu burimye ko muri mwaka w'amazi imyaka 16 mu burimye
muravyumva ibyo
byose ndazi byokogwa kugira ubunyumere neza gisataka imere neza
ubushize mutabantu umvise ngo harabaye ihuriro cyangwa inama y'abarimye banini banini nk'abamwebwe nabandi iyo nama cyangwa iyo huriro hari arico nizo bafasha nizo bashikanako
je wiryo ntajyonze kuko nkiro ribuzemwo Karoli nka Karoli kuko kwacu bari buze inamba niba yahapfuye ntibanumire banka kumva ko no bapfa ndabasesera ubufu kuvuga ibitagenda neza ariko bakwiri ingwara urayirata yego mu Burundi ugomba bavuga ati ibitagenda neza ubinume kabo sivyo yiki ukuri kurajyana mugabo kurakiza n'umuturalura mugabo navura
yego
iwanze kunwa kurarura ntukira no kuri wanze kugikorera kukurumbwa guma mu manyanga no binyoma ngo nawe ucuvyumva
Okay, ikindi kintu gamuta nk'ubu kuri bamwebwe musame mumenyere nyene tere mu menyere ya karere k'uburimyi ngira ngo niyo muravyivu murabona ivyo kenerwa niki kuri mwebwe banini banini hari ico leta mbega mwe gushikikirwa birakenerwa iruhandi kuborohereza ndazi
Bilakini wisha na abuzi kuji natu ya kamo kuma YouTube, bliza Facebook, natila kamo wanyami tayi wali haanze, Tanzania, Canada, Norvege, Australia. Tulavukula na benshi ndabazi. Ndabazi benshi ndazi na badimu wala agomba kujani mitayi muri Kenya. Nomu iji ndi waliotu kwa hapu kanye, ya agomba kuzana projiyo muri ya aridi. Nami nda musabi kikongwa tinukulinda kusabje zana mutayi muguruni. Kwa shakaro, kwa hivyo ya kama kutuzana imitayi ya, kwa mele ya chu ya heze. Kwa wabanu biburuni, kwa nivatahuru bulimi, nivatahura ya proje, kwa tawasha kuyo proje mwigabule babu na amairu zangini babu nivyugie gukora. Chengileje muri Kenya ba maya maya gitari, bihombe bibiri, niko ya mnyapu amke hira. Jewe shima nama kwa kwa rungu yizirino, uwa abari muri Zambia ya babarundi. Harabari muri Zambia ya babarundi, harabari Mozambique, bambu ya tikaro jefu, sikite maja natu muri Mozambique. Urumva rero abarundi kuba barimo bataze imitaye mu Burundi kandi buje gihugu giteze imbere n'abagoza tunga abantu bitwa bafenera bi nibateze imbere igihugu n'ya penyina acunga no kurala ni ngo umuntu akarashura kwa kazi abitse burimi abitse comptabilité abashoferi bya transporto bya muri mu ihingo bya ba transformation bikaba bikaba umuntu bagashobora kubye exporta bikaba komerizasiyo amatofiza gacha cyane ndayazana muri banki nkuru y'igihugu
yego
urumva hakutuza abantu barimo baraja kurondera umwimbo hanze uzana premier card ibintu biza guhingura bagomba n'ubutare bogira amazina ahingura ibikoresho bitugura hanze Burundi ni igihugu cyiza cyane bituma je ko Burundi yego simvuze usinoja kuba hanze no hanze munze kwitwa impunzi nawe si byiza bwaba indongozi z'igihugu bamwe bamwe baza kumburabutsa ubutegetsi baramaze kubona bukumenya karoro wariwe iyo ngize ikibazo barandenganura ariko kenshi burya nakivutse abantu bica igihugu kenshi usanga ari indongozi zari kukibogora nyine n'icyore mukuru w'igihugu amaze iminsi agwana nabo akanabakebura rya bagoje yarye mbere umenga norira mu gishingo c'abanyagihugu icyo rero kumbe sogenda neza kandi buryo bagomba burya leta ari ibintu bitatu yokorera ko
ibihe
burya leta ishizeho ubutungane bworohewe shiraho intumbero indeti maze gushiraho intumbero ati ishaho imigambi mikuru ya leta nk'iki cyo gucumura n'ubworozi igashiraho nk'igisata cy'amahinguriro atabandi bashiramo imitayi mu mahinguriro leta ni ibyo yari ikeneye yindi leta ishiraho umutekano tekano na uriho igihugu cy'uburundi ni yabagenda ahora uragenda ijoro ryose nta hantu hari amashyamba tuburagenda mu Burundi nasa nk'aho n'aba batwiga igihugu ariko nta umutekano mu Burundi uriyo ahubwo umutekano buze mu Burundi ni ubu bukene ubukene aho urumva ko tupfako imyaka ruratetse n'uburimye uri murabona ari yori minima nk'iyi 10 kuko hariho minima nk'iyi 10 na rimwe ku yisezo
none gamuta mu bisanzwe hasanzweho hariho ishirahamwe ry'abadandaza ihuza abadandaza aba twite ngo naba grossiste banini banini kuri mwebwe abarimye ko mwavuze ko hariho ishirahamwe namwe ribahuza nk'abagwiza mbuto nk'abarimye nyawo ko nyene icubahiro ahora aho mubonano cyangwa bakagira amaseminere nabo bagwiza tunga ni kuvuga abadandaza kuri mwebwe abarimye hari ibyo muri gira musaba
Reta manaye vuze no kuma televiziyo na managitse na manasabye tinyine icobere mukuru w'igihugu tituramukene arasho no kwandika makete nuronke n'inyishu ubusa mubona no nyicobere mukuru w'igihugu nyimba bibaza ati sinzi ibyo bacha bibaza ayo ndivyo byari bikenewe wagomba n'amabanki mu Burundi umuntu adandaza ibyo kayirori yarimye araje kwaka kredi bakamuye miliyoni 500 ako agaca agura ibigori akabiska mugabo karora biproduza
we birima
ntaronke kredi aje bavuga urumva ko harimo ama risk ngo byo kuma ngo no ni ngorane ega byanka bikuruteza kurima no kuza nubwo buhinga technology epfo hari amazi kugira ama irrigation urumva rero ibyo rero hariho ubujyago ingabire ziruzuzanya ingabire kudandaza yuzuzanya yo burimye aho ngiye kumurimye ya adepitoni 500 z'ibigori canka hingura ibigori ahubwo ati miliyoni 10 je ngiye kurima ibigori nzobigwa ndakora ikuri ntayagwa aba ugenzo buri bihari ivyizwe kuko vyeze n'ajaga no kugura Zambia urumva taraba icyo yaba partnership ku buryo aba partenariya yabarimye nabahingura urumva hose kira cari kibazo ngiye gituma umurimyi mu Burundi mu busanzwe arahura n'ibibazo nta araburisaganirizo haba ku isoko nirimeze neza haba kuronka ibikoresho byoroshye nkeje ubundi naguze isuka y'imashini rima n'ite duwanye 2600 kwasanga umuntu azanye pfe wite na deduwanye urumva nk'ibyo by'ukuri ko ari kibazo
hari uwundi murimyi twaganiriye ku munsi wejo niwe karavuga ngo mu byo leta yokorohereza abarimyi nkabazana nk'ibi bintu bihuye no kurima batabo bari kugirirwa promotion na leta bikinjira ku buntu kugira ngo bice bishika bizimbutse
Ega n'icyo bita marketing no guhayanwa kuko wimbuye ibintu igituma ibintu bizimbuka nuko ku do production igabanuka ibigabanwa rero ni vya binene mu ndavuka koroherezwa nkubuzanye nk'imodo nk'ibintu bikora mu burimyi motopome iduza amazi cyangwa ibintu by'imipira yo kuvomera cyangwa ibintu by'imashini rima ibintu by'amasuka y'imashini rima ibintu bijanye n'amasuka byose bibyo bikwiye kuba free bikoroherezwa kuko uri mu rumva kwa mapfe witwa mushinga mate yakozanye ibintu byose azanago ni free kandi nibiza gukonsoma leta nyene ndabyo murimye nka karori ndabyo bituranwa ku kwezi ugacu bidiviza no mwaka ugacu abantu na haya kazi babashomeri ugacu aba mu bworozi ugacu aba muri transporto ku byo kuri urabona projet buri bene ko yari yo gushigikirwa uwo ari wese mbere agashigikira karori nako karori je nkubu na mvuga je na bambwira abantu je na no ja muri Kenya no bawo nkajya cyangwa ikantara mugabo abantu wariye abantu mwega karori bamutembagaza gahomba kagirira ubwo ni baro kandi wagomba abantu makazi na ba leta nyene nabo bajye ibyo binarimye na ba leta nyene je urumva je nkore ndi umukozi wa leta leta ndayikorera kuko ndatanga amakori ahembwa bajya abantu bo hejuru ndakonsoma ibitoro biriho amakori abantu memba baranywa amafanta abantu memba baraja gusuma ibintu ku isoko amasabune imyunyu ino vyavuyanze byinjye amadovi yizi none wumva jewe ntavise contribution shira muri leta
none ahubwo nyine gamuta ahubwo nyine uvuze yuko ati uratanga ikoro uri muri imwe
yego
mu gihugu cy'u Burundi bimaze kuvuga inshuro nyinshi cyane ko abarimye donc batunzwe n'isuka barenga ibice 90% mugabo muri abo bose abatanga ikoro koko bashaka ko badashika igice kimwe muri abo 90 leta kandi ikeneye amakori menshi urana ko dufise mahinguriyo make ashoboka bo hoko gwikijiste rero ngo kugira ngo wa murimye nawe ni yarima atanga ikori ashigikigwe gute kugira ngo umwimbo nyawo
yereka leta ivyo yegizonera ari kwiye kwegizonera yo masima washaka ivyo byuma bindi navuze biza kubaka amagorofa umuntu ngo agiye kuzana amakaro ngo yubake hotel ne bamwagizonere ikintu cy'ambere bo tangira kwegizonera n'amafumbire amafumbire bakavuga ati umuntu agiye kuyazana hanze bayazane ku bwinshi bya mahinguriro nka fomi irimo irananirwa kuguproduza amafumbire akuri igihugu cyose iyo ni kibazo kandi hariho n'iyindi ngorane abene igihugu ntibagira amahera yo kugura ayo mafumbire amatongo aragaragara abo je rimwe yuko akwera intumbero ya leta amatongo yose harimwe amatongo abegizonere ega amatongo leta yafisina amatongo ayo matongo leta izosanga ahubwo ayo matongo abera ikiralo cabiba leta kuko mu bisanzwe nk'abantu nk'umushanje uyu nubwo azaciye yirwa kurima azoza kurabira karori gute cyane karori azomubwira kwafisi bibazo gutacha huko nabagwana nibibazo byiwe ushanga musa mujanye nakuye kurima imirima yiwe iminsi yose gore kene creative izo imirima yiwe yarimye uwahahora
nagira ahubwo yorima kugira tanga karorero nyene nk'umukuru w'abarimye
oya umurimye ahubwo za umushanganje gore kene by'abarimye bari myaka ba motiva akabankuraja kuko nabivuza giye kurima imirima yiwe acayirwa mu iyo mirima yiwe n'umushanganje yabikora yasubiriwe na santusi uhari no kugira gatatu ngo ya ibintu byose yerekana ubworozi bwose iminsi yose yerekana ivyiwe urumva rero televizyo wamenganye yiwe yerekana ivyiwe nyene karuriri ahubwo yanyakamatongo ndimo ndarima ane wumva urumva uvuze bitagira neza cakwirukako mu bisanzwe hajya leta barayikebura ibugo biteye imbere umunyagi uga afise uburenganzira bwo kwanga ikintu hejo kukunkubira ku kintu mbona uje kundenganya Jutumare burimye buryo murimye abera inyishigihugu.
Okay.
Abantu 90 kwijana bumvise gisataga itonza abantu 90 kwijana. Ico gisata nuba kirongoye. Nakuye no kujyama kwa sinzira. Kandi wagumbushije kandi burimye
nuko. Kawaida chateze guhabwa inkuvu cyane.
Neza cyane. Nzize burimye. Uko ni bintu urumva uburimye uburimye ubera inyishu bubera inyishu eba bubera inyishu amahinguriro bubera inyishu abadandaza bubera inyishu ifaranga ry'igihugu cari
rimushinge ufite iterambere
abantu barajya bagahaga ribera inyishu gisana cy'amagara y'abantu bibiri abantu bariye neza bagira amagara meza bubera inyishu abantu umutekano ku gihugu mu ndaharanzira akazinduka inzigo cyo uburimye gisata kiza cyane kandi cyane cyawe ni ana n'umuntu yokigwanya cyo muri mwana wawe ni muragwanya imana cyo jwa kongwanya guronka mahoro simenye cyane na formulaire ngira imana icishije ziri nziri kugwanya nayo nyene kuko i project nkino kuri yatunza bene gihugu ngira ndashima ko nageze mu ntara ya cankuzo abantu bazondabirako ariho nk'umurima umuntu aje kumbaza kuri ya murima ngo tubona kumeze neza ati urya no umukozi wiwanja nkoreshereza urumva gusaba umwiza ugasanawe naha rero ntera kamo ugwaruka gwi Burundi babahije muza cyo n'ubworozi ndabatera kamo ku audio nama navuze nkashira mu maguru ubu urabona n'uwo turi kumwe kumbaraza gufata kanya vuge
yego
nyine ahije muza cyo n'ubworozi bari muri paratike nawe ari ibya amazi iminsi abona n'ibyo arimo arabona nk'indi n'amashamba gusa arabumva rero guhugu cy'Urundi kirakenye kandi aho isi ndi mwiriho ntiyitwa ngo urari mwirimwa nabi akwiye gukora mwakoresheje ubuhinga aho twebwe tubyumva rero leta nidufaye dushigikira duha amadeparasema dushwaye intara zose z'igihugu twigisha abantu paratike ubwo nshobora kubyigisha
mu bigisha ubuhinga nk'aho twagiye turacara twabona nk'umurimo umwe ubuvangavanzemo nk'imbuto zirenga zitanu wiwe ngatubona ni hari ibigori cyonyere
eh no buhinga wabonye nagiye abari mu bacira bajya bene gihu kandi arabantu kwago na bari mbabande bavuga bari mu 90 kwijana aho kuvana ati ciriru kugajubona mwanya barabyononye no kwa hahantu wanyene bazo bose bazobimenya hajya zomenya ati kwa karo na ciriri yuku yateragi yuku twabonye kutubimenera uko hajya uzosanga mu minsi hajya zeze nka za muntu aho twakoreye nagwiye wabonye ibyo babyita amaseburi myabi ya yabino bafise ukuntu amazi bayagomera ntarengade ibintu yende je ndabona mvugana na nyako wa DP w'intara
icankuzo
no muntu aranyumviriza nkambwira ati ibintu byo kokoko kandi akantahura ari intara imwe intara zimwe nk'intana ginakoreyemo yangozo usanga nkambwira ati bakohe wabyitse umva cyabasirikwe urumva rero ingabire ziruzuzanya cyenda keneye abitsa uburimyi
okay ego ubushize muta ngira ngo mukurangiza reka tujye tuvugisha umwe muri kumwe ubushize batubwiye ngo ugwaruka ngo hamwe ngo kuregera wugwerekana uko ntutera imbere muri kino gisata cyane cyane ababize bobo bumvume ibyisuka ntibaraba kano kanya rero reka tuganirize uwo muntu twumve yakwegereye kubera iki
yego twa yobungiro Emmanuel
yobungiro Emmanuel Emmanuel wewe twumvise ngo warize urakubita amashuri mugato gusanze uri kurakora nabajya bakozi ba Karori kandi cyane byagaragara ko uri kukora bijye bikugwa bito nabo ariko barakora guca amabango gutera ugire iki nibyo yatubwiye ngo warize nibyo wize iki hehe
jewe ndumwe mu gwaruka rohejeje amashuri ko ndaheza kaminuza y'u Burundi yanize mu gisata no yacu binyabuzima cyo bitunga France biology rero jewe natanguye kucyumva nko kuva kera nk'imbo secondaire none ngirageje kuraba ibikigize no yumva nuko no bikurikirana
yego
amaze kukigiramo nagombye kukurikirana cyane iki gisata cy'uburimye n'ubworozi niho twanamenyaniye n'uyu mugwiza mbuto
Karori.
Karori.
Mwamenyenye ryari hehe?
Musanze ukuntu nabikora ko ndi kwishure na sanga imyanya yo kuja kuri tere ibiti bitoroshe.
Yego.
Mugaje ikintu aca nkora ku buhinga n'abanize mu ishure. Eh naranse ama group WhatsApp.
Okay.
Eh aho ama group WhatsApp n'ubwo ntanga formation yigisha barimye. Kuntu ibitegwa bikura bikamererwa neza kuntu babifumbira bakoresheje izifumbire kama byinshi nyine niho twarangiye tumenyanira rero abonye inyigisho ntanga nanje nkumva ibikorwa akora mwita abajene rwaruka karuha akazi kagwigisha ko rukwiye gukora rukava ukuntu usanga twagize ibyumviro ko umuntu ahize ishuri gaca arindira akazi ka leta akaja hakicara rero naje nasanze mbega turahuje ibyiyumviro kuko naje mu mashuri y'iwanje sinigeze niyumvira ko nzoheza ishuri ngaca ndindira akazi ka leta ngo banshire mu biro kanaka ahubwo niyumvira ko muri viziyo y'iwanje nari mfite viziyo yuko nzokreya akazi ahubwo naje nkatanga akazi.
Nkubu wewe waruhejeje ishuri kaminuza bavuze ko yize kaminuza y'u Burundi no kuba ni Bujumbura. Wariyumvira yuko uzoca uduga nta banyeshuri migize ku biyaga ubwibwira ko uhejeje ushobora guca widubira kurima bagufata gute?
Twara biyaga nyine gusa kusanga bamwe bamwe ntibabyumva kumva ko ubu nyene uvi Bujumbura gashita mu imisozi kurima. Ariko jewe tawno madiyo yo misi yose nica yari atacunika na ko mugaru ndabona ko mu misi imbere naje nzobize kuri bose birinda nakazi aba ugwaruka bagenzanje
beshi bakunda kuvuga yuko ikibazo kugwaruka ruko buri umutahi urona hari harashizweho abashobora korohereza kwagwaruka cyane cyane nka banki y'urwego bije nico kimwe na page kandi n'abarinyi barabakira. None ko burimye busaba umutahi. Wewe wiyumvise ko zobijamwe uvuye mu ishuri wumva ko umutahi zoburonka gute?
Nyene cyo kibazo usanga rwaruka urahora naco keshi. Kandi nibyo nyene usanga nibyo arabafise ubumenyi. Ugasanga ko gukoresha ntibabyumva. Biyumvira nyene ko bazicara abantu akazi muri leta. Abandi baba bafise ubumenyi kandi bagomba kugira pratike. Ariko gasanga by'ukuri nyiragize icyo kibazo cy'umutahe ariko jewe ndashimye cyangira kwishimira nyine n'umu wiza mbuto karori kuko ariko arahamagara rwaruka rufasha rwose kuko yaratahuye icyo kibazo ati by'ukuri hari abajene bakeneye gukora batandukanye n'abantu se byumvira bitandukanye n'abantu bakeneye gukora n'abatwebwe tumugaho gaca usanga umutahe urabagora umbura amatungo kugira ukoti tongo nyine nk'uko mwabibonye ngaha usanga ari nk'ishamba nyine usanga bisaba imitahe myinshi ushyiramo amafumbire ushyiramo ishwagara usanga ari ikibazo ariko we yaravuze ati nimuze baraduhamagara ati wewe ukunze gukora ndaguha umurima ndagufashe n'ibishuro n'ibyo nshoboye
nawe utangure
uratangura by'ukuri
muri make ni ugufata ukuboko
aragufashe ukuboko kose kandi bikagenda neza.
Wow.
Ego rero je ndamushimiye rwose kandi ntamagara n'undi gwaruka by'ukuri nje hamwe twite ikigisata ko hari akazi rwose.
Okay. Iyo uri kurakora na bajya bigime cyane bajya bapfwasoni usanga bo bunu kwiye batanize bashaka gute nta complexité.
Oya jewe nta complexité binera kuko mbanzi hangiro ngomba gushika ko
bo bishitse bakumva yuko bari kumwe n'umuntu yize kaminuza ubona bagufata gute
ara batavyumva nyene atavyumva ko bivaye nibi nka barundi basanzwe biyumvira ariko jewe mu bisanzwe nerekana ibikorwa
kandi
nakubwiye ko mu minsi mike nanze nzo mfise ico nerekana kandi kiboneka usanzwe ico umuntu aca barusha we iyo ukora ofise vision biratandukanye n'umuntu akora nyine nabona
ashaka kwinjiza ajye umunsi gusa
je rero mfise vision ngomba kuma entrepreneur ntanga kazi kandi nzi nzobishikako
okay
rero urumva nyine ngo tugitangura hari gihe numenga bo ibyo nize umenye ngiye gukorana nawe menga nti babitahura mugabo nina bandanya vision yanje iminsi mike bakonda icavuye ngo azabona ati byukuri ahitandukane
okay
kuko jemba afise ubuhinga nize nkoresha kandi ntatiranye rero na hahandi ngomba gushika
okay ugamije iterambere ntagwana no kugira uwashimisha ahubwo agwana n'indoto yiwe reka tugushimire
yego